Musiku la lero ndifuna ndikupaseni top 10 ya nyimbo zimene zinaoneredwa ko pa YouTube. Osati maiko onse koma ku Malawi kokha. Masiku ano oimba ambiri nyimbo akumatulusira pa YouTube. Siku limene akuti atulusa video ya sopano akumagawa linki imene mokaigwira ikumakutengerani direct ku YouTube. Koma nkumafusa kuti pali nyimbo zambiri pa YouTube pafufu pe oimba wina aliyense akumakhala ndi YouTube channel chake chimene amaika nyimbo. Koma mfuso ndikumati ndi nyimbo ziti zimene zinaoneredwa apo ndi anthu ochuluka. Tieni tikhale limodzi. Video hii amene akuchita sponsor ndi Chief Justice, iyeyu ndi oimba upcoming amene ndi konza kusimikizirani kuti luso lilimo. Zauyu ndikuza ni kusogolo kukoma musiku la lero ndufuna ndikuze ni nyimbo teni zimene zidaimbidwa ndi Amalawi aluso mosa kutaida ni ndhawi. Pa 4 August mchaka cha 2022 oimba dzina lake Driemo adatulusa nyimbo imene mutu wake amati mojo. Nyimbo hii idaijambulidwa mwaba mwamba kwambili ndipo mamaneja ake anaonesesa kuti ikhale nyimbo ya clean ndipo ataika pa YouTube. Kuchokera munthawi imene idatulusidwa pa 4 August mchaka cha 2022 kufika mu siku la lero yaoneredwa ndi anthu okwana 1,806,512. Koma mwezi wa February munthu otchedwa Patience Namadingo Doc adachita collaborate ndi kwaya ina ya kulilongwe dzina lake Mitengeri. Iwowa adaimba nyimbo imene mutu wake amati Ndalama. Nyimbo inatuluka pa February 7 mchaka cha 2020. Ndipo nyimbo ikufika musiku wa lero inaoneredwa ndi anthu okwana 2,107,530 potenga ndi siku la lero pa 7 January mchaka cha 2024. Pa number 8 pali nyimbo imene amati Popo ya Driemo imene inatuluka pa 6 July siku la independence ku Malawi mchaka cha 2023 ndipo nyimbo iyi idaonedwa ndi anthu okwana 2,645,555. I nyimbo iyi ili pa number 8. Pa number 7 pali nyimbo ya composition imene idatuluka mu June pa 12 mchaka cha 2022. Nyimbo iyi inaonedwa ndi anthu okwana 2,995,390. Pa number 6 pali nyimbo imene amati Pano. Nyimbo iyi ndi ya Driemo imene idatuluka pa January 12 mchaka cha 2023 ndipo ili ndi ma views okwana 3,066,289. Ma views wa ndi ochuluka kwambiri chifukwa potengera kuti just imagine anthu kuti ambiri si kwadziwa koma anthu okwana 3 million aonere ma videos ako aonere video yako imozi pa YouTube ndi chinthu cha ntengo wapatali kwambiri. Pa number 5 pali nyimbo imene amati Sakaka. Nyimbo hii inatuluka pa 26 June mchaka cha 2021 kufika musiku la lero inaonedwa ndi anthu okwana 3,094,649. Ndipo pa number 4 pali nyimbo ya Loss imene idatuluka pa March 12 mchaka cha 2023. Nyimbo hii yaonedwa ndi anthu okwana 3,267,751. Pamene tikuyankhula za woyimba kuti oyimba wakuti wapeza maviewsi ambiri motere pa YouTube. Pali anthu ena amene tikuoneka kuwalemekeza anthu amene ndi ma upcoming artist. Chifukwa simukudziwa kuti pamawa azabwera zotani. Taonapo anthu aluso ambiri amthawi yakale anakhazikisidwa pasi ndi ma upcoming amene anali mu nthawi imene. Amene musiku la lero ndikufotokoza kuti apeza ma million views. Chief Justice ndi oyimba mmodzi mwa upcoming amene ndikukhulupirira kuti alibe zaka zambiri kusogoloko nayenso azakhala ali mmodzi mwa anthu amene anthu kusogoloko azizakambirana za iye. Bwanji mutakamvera nyimbo yake imene ikulira pasipasi pogwirisa ntchito link imene ili mu description imene tafotokoza za Chief Justice. Komanso kuphatikizapo mukhonza kupita pa YouTube channel yake ndikukamvera nyimbo yake imene akuti Let Him Go. Ndi nyimbo yabwino kwambiri. Guys, let's go back to the video. Pa number 3 pali nyimbo imene amati yabaya Eli Njuji komanso Yo Maps. Nyimbo iyi idatuluka pa 19 June mchaka cha 2023. Nyimbo iyi ili pa number 3 chifukwa chakuti ili ndi ma views okwana 4,714,000 135 almost over 1.5 million kudusa nyimbo imene ili pa number 5 ija. Pa number 2 pali nyimbo imene amati Perfect. Nyimbo imene ili pa number 2 idatuluka mjaka cha 2020 ndipo idatuluka pa 25 December siku la Christmas. Kufika musiku limene nyimbo inatuluka kufika musiku la lero inaonedwa ndi anthu okwana 4,888,560 ndipo pa number 1. Mwadikira kwa nthawi ya itali ndakupasani kuchokera pa number 10 imene pali nyimbo jamati Mojo, pa number 9 pali Mitengeli, pa number 8 pali Dremo Pompo, pa number 7 pali Composition, pa number 6 pali Pano imene adaimba sondi Dremo, pa number 5 pali Sakaka, pa number 4 pali Rose, nipo pa number 3 pali Yabaya, pa number 2 pali Perfect. Ngati muli ndi chidwi kwambiri mukhonza kuona kuti pali Dremo amene ali ndi nyimbo zake zingapo, pali Namadingo amene so pali nyimbo zake zingapo, pali Eli Njuji kujita apie munyimbo zokwana ziwiri koma amene ali pa number 1 ndi none other than Patience na Madingo ameneyo nyimbo yake ya mapulani imene inatuluka pa 11 March mchaka cha 2020 idaonedwa ndi anthu okwana 6,054,576 anthu ochuluka chotere adapanga kuthekera kuti afikise nyimboyi pa mulingo umeneyo. So far nyimbo imene tinayo ku Malawi imene ili ndi ma views ambiri ndi nyimbo yake imene. Koma ndikuuzeni chinthu ichi. Pali anthu ngati Senti komanso Zeze Kingston ngakhale ali ndi ma views opitira 1 million sadakhale nawo mu top 10. Wambaskefa, Lucius Banda, Popu Yang komanso Danlo ngakhale Gibo Pearson izathera ma penalty. Palibe amene ali ndi nyimbo imene video yake inadusa 1 million views. Ndi woyimba kuti amene mankonda pa list ya woyimba imene nanga mankonda chifukwa chani. Ndi nyimbo iti imene mwayionera kambiri mbiri pa YouTube pa nyimbo zimene tazichita presented. Pa nyimbo zimene taziyankhula musiku la lero. Lolandidziwe nawo muka comment section below. Koma guys please subscribe and like this video.